Ibiro by'umukuru w'igihugu nivyo bivugwa ko babiri nyuma ifungwa ridakurikije amategeko rya muganga Zahabu Christophe kuva kuwa mbere ndamukiza uno mwaka nkuko bivugwa n'umwe muntu waza ngabo mu gipolisi ikorera urwego rw'iperereza umunyamabanga mwishikira ajejwe ibya gisivile mu biro by'umukuru w'igihugu General Nizigama Gabriel ngo ni wafisi iyo dosiye kandi ayiha n'intumbero iyo ntwaza ngabo ikabimenyesha ko ibyo ari navyo bituma urwego rw'iperereza rutaramushira imbere y'ubutungane canke ngo rumurekure kubw'iryo soko ryacu impamvu ngo nuko atabubasha bafise kuri iyo dosiye bwo gufata ingingo kuko amategeko ava mu biro kwa Varisito Ndayishimiye icyongereye ko kuri ibyo iyo ntwazanga bivuga ko no mu bitumye muganga Sahabu Christophe afungiye kirekire mu ibanga ahata muntu umwe aremererwa kumubona ariko ari byo yoba yarasabwe na bamwe mu bicocoro bakomoka mugambwe uri ku butegetsi ariko akabura uko abishyira mu ngiro kuri uyu wa mbere rero muganga Sahabu akaba kwije iminsi 39 afungiwe mu gashe ku rwego rw'iperereza amategeko ategekanya ko atari gushobora kurenza iminsi 14 muri iyo minsi yose amaze afunzwe ntabwo yego na rumwe rw'igihugu rurashobora gutanga isiguro n'imwe kuri iryo funga ihagaritse umutima abatari bake FPR iramaze kuvugana n'utwara umugwi w'igihugu wigenga ukurikirana iyubahirizwa ry'agateka kazi na muntu CNDH Sixte Vinyini Muraba yatubwiye ko ivyo dosiye atacyo uyo mugwi urabikora ko nayo umuvugizi w'ibiro by'umukuru w'igihugu Evelyne Butoyiwe akaba n'ubatacyo arashima kubivuga ko